ile metabolic waste huwa tunatoa. Kajo huwa inaenda inapelekea kampuni fulani wanatengeneza fertilizer. Lakini ina depend ni siweji ya wapi? Mudhaiga, Karen, inaweza tengeneza fertilizer. Lakini ambayo imetoka Korogocho, Kibera, that one can only make idiota in a site, insecticides, fungicides.